You are crossing to your chase with us. Nataka mende na panya wote kwa nyumba yako wajue. You are going to your next level, Galilaya.
Amen.
Jaribu kidogo.
Your level.